Thanks. Muri makeje ndi shishabugo. Uno munsi naje n'icishishabugufi. Ni wo munsi wa mbere naje nambaye ibintu bizimbutse. 4 millions qui a to 10 millions, il vautura 5 millions, triko 5 millions, on va à Chabigwamo. Ni big bro, ni famille, muri famille ni grand frère. Ari kandi biri ploche, ariko ntabwo ari mu ndimi. Kubera ko yavuze ko batakiri kumwe na satb, rero nanje nije ngoma kumusubira satb kubera ko belnice ndamushaka.
Majambo belnice mufite urukundo rukaze.
Ngireko tuzobyana n'abana batatu basi gusa.
Ara mahera mesho ubundi uvuga yuko havuye diamond akurikira wewe
oh igenda murenze wangu
none ni iki kintu kikwinjiza kugira nk'ayo mafaranga yo kwambara utari kuratubeshya
en fait je sinkunda kuvuga ukundo nk'amafaranga kwa ndabikubye nawe ugenda ukabikora and then ugacundusha
bere Chris Fest rapper wa mutipe wa mahe
ra
dogo wima tongo ambira ngo nchohe
ra
nda Muhammad raka guri boke na gapi
ra
oje video ninzo byose ndamuri hi
ra
ndumuririmbye wambari yambarira mesha mahe
ra nuwahe muririmbye wofata mu mashati
bo abatatu nawe no fata amashati kiretse nkubitwaye biface byo ngiye herako n'ubundi nashaka kuyimugabira kuba baravuye byarambabaje mugabo je kintu cyambabaje cyane ni cyane nuko bari ko bandondera jenje muri Bantubwoy
te bidondara gusavye collab woyimu
andisha mera mwana kabandi 3 million woyimu
turabara mu kije bakunzi ba Imperial TV bivanye nawo muherereye mwiriwe canke bwa K tubibutsa ko kuri micro muri kumwe na Iterite Kabela aka Tiago no musi tukatufise umutumire ngo ni mutoyi wa Fabilove no muntu tukunze kumva ngo numugwiza tunga yambara amafaranga menshi cyane no musi re twashimye kumusanga ahantu ahagaze neza na neza tuyaga ivyo bintu kuko twumva ngo no muri no misi ni wasohokana na Belnice turakura mu kije cyane umutumire wacu
Yo, sapo sapo to boy BELCHRIS Bear Chris Festi Rapper Zigo F Bellezi F Z F Gitini Boy Festi Boy aka umuririmbyi wa mbere yambarira amahera menshi. Yo, what's up?
Bel Chris, ni ryo zina ryawe. Bel Chris, tuguherero uramutse abakunzi ba Imperial TV.
Eh, abafana ba Imperial TV, salamu ko feshi. Eh, namutse mukora subscribe kuri TV ya Imperial TV hama cameraman ntatukirabuza, ona ko dufite inzobe nyinshi.
Bel Chris mu mazino yaje kutubwira weje kutubwira kuri umuririmbyi yambara amafaranga menshi. Izo Chanel wambaye zigwa mu mafaranga ngahe?
Ani make 4 million.
4 million. Atikuye he, mu Burundi cyane.
Oya hanze, muri makeje ndi shishabugo, uno munsi naje n'icishishe bugufi. Ni wo munsi wa mbere naje nambaye ibintu bizimbutse. 4 million qui a to 10 million, il vautura 5 million, triko 5 million, on va à Chabigwamo. Yaza kugwa mu 20 million. Adushize mu boka, boka biri mu 5 million. Sengri, senti ndose ndegabana wayo ndose ndegabana irazinje nibindi nyene amaherena nibindi nuva ro agwa mu miliyoni 200 kuduka
okay bel Chris Bega ivyo twumva ko Fabilove muvukana nivyo Fabilove numuvukanye wa maraso bya vre
oya
kurondera hit
no sivyo ni big brother from another mother ni big bro ni famille muri famille ni grand frère ari kandi biri ploche ariko ntabwo ari mu ndimi yeah
twarabonye ikiganiro wakoranye na Akestan uvuga yuko ubunya ari wowe muri kumwe na Belnice mbega iyo nkuru yoba ari yo canke
bon Belnice je ntabwo ningeze mvuga ko turi kumwe ahubwo navuze ko ndiko ndamurondera eh kubera ko yavuze ko batakiri kumwe na satb rero nanje nije ngoma kumusubira satb kubera ko Belnice ndamushaka rero mu gihe umukunzi badakiri kumwe n'undi si ushobora kumera ku muntu nkunda aguma ari single nanje namufitiye urukundo rukaze
Muyandi majambo Belnice mufite urukundo rukaze.
Ngireko tuzobyana n'abana batatu basi gusa.
Urumva Belnice ntarakwemerera cyangwa nawe yaramaze gukwemerana.
Ndi feedback. Kwako tani mezo mfise nayo ikoze kuri rezo sosiyo ndarinde kwa ndondera nawo ambiye ati ebana nanje ndi muri love now. Yeah.
Urumva satb ugomba mukuze mu nyene mu gihe mute.
Kandi bidoje barahebanye.
Barahebanye ubyemezwa niki ko bahebanye.
Nice ni wayivutse.
Yavutse gute?
Ko bahebanye. Eh, urumva barahebanye nanje. Chamubita.
Ugacha umutwara umwana kwero gacha twara umwana wa satb.
Basinzo bana mukwe barahebanye deje. Barahebanye bayibona nayo nanje namwitora ntibazi bavuge ngo wo be Chris umwana muke.
Bego no musi umuntu yoba ariko arumva Bel Chris arafite indirimbo.
Nyinshi. Eh kandi ziryoshe kandi harimo na nyinshi zamenyekanye harimo na collab y'abaririmbyi bakomeye ruvuga rero mba numva mengo. Ivyo ntaho tabizi ndafise collab ni kumwe na Fabilove itwa Kajamye nda hit song ndafise collab ni kumwe na Black G itwa Salima hit song. Haroho nizindi haroho na collab ndi kumwe na Michael Jackson. Hey, Michael Jackson is soon irasohoka.
Bel Chris abantu bagerageje kumviriza indirimbo zawe kenshi ngo message utanga ni message y'imihari kuburi uri kurishurana n'abantu kuburi kurasomborotsa abantu.
Hari n'urukundo ndaruririmba no shobora kurimba indirimbo aho nyene ugacumbya cyere wanje ndamuheje dukundane maybe nice ukwica.
Ufise urafise n'izindi ndirimbo nyene z'urukundo nyene usanzwe uririmba.
Ego.
Christine wifuza gushika mu myaka 5 iri imbere.
Imyaka 5 nifuza gushika aho Michael Jackson atashitse. Yeah.
Baguhe ba nawe baguhambe mu kwezi yani.
Yani evana kure gose. Eh mbinguni yani.
Bega Ben Chris obo bahehe wowe none.
Jira makanyoshe.
Koriki.
Muziki.
Muziki no kwambika cyangwa afise manager.
Oya nta manager mfise. Na management ifise ndi menya. Yeah.
No wahe mustaho mu Burundi ushaka gusohorana indirimbo nawe
Bel Chris
na Bel Chris turamutse kwari wewe none na wundi ushaka nyine uvuga ati urya muri rimbye nyene yaririmba neze nka Bel Nice nyene
oya Bel Nice ndamushaka kuri love sinamushaka kuri rimba hama nabikubwiye je collab nakoze nyinshi ndaziratira kandi za fresh nakubye collab nibaza ko narifiti itama yari ikolabo ndikumwe na Michael Jackson sunini asohoka muzacha mubona rero wondi oje
doko mu Burundi nta muri rimbye ushaka kumukorana collab
barahari benshi ariko plan zabo ndacyazitegura nihagira ko ndabankorana nabo nzobabwira mugabo collab igomba isohoke ni collab ndi mu gomba isohoke ni collab after iyo hazuca hazi yo ndi kumwe na Michael Jackson
okay turayiteguranye igicika Bel Chris unyuki mu buzima busanzwe
ikintu cyose kitabareza ndakina
inzoga zambiye no zinywa wewe
umva ifanta viva umukunjo umva ibintu byose bitabareza ndabimba
Nene nta tabunye canke urumoge.
Nene ntiyambiye none.
Nta stikunye.
No, ibintu byose bitambiye. Ifanta viva umukunjo nibinde.
Eh? Oya nara kimwe fise vraiment muri ibyo. Oya kuko twese ibyo ndandaza. Nene Bel Chris. Bel Chris. Wambara amahera menshi. Ubundi uvuga yuko havuye diamond hakurikira wewe.
Oh, igenda murenze wangu.
None ni iki kintu kikwinjiza kugira nk'ayo mafaranga yo kwambara utari kuratubeshya.
En fait, je sais ndako kuvuga ukundo nk'amafaranga. Kwa ndabikubye nawe ucugenda ukabikora and then ugacundusha.
Eh. Utunze telefone yawe, utunze marque ya telefone yawe.
Marque ya telefone fishe.
Oh, yereka aba fans none.
Yinga.
Yibereke none bayibone.
Ufite uri kuragira abo
babuye ngo ni limitera ariko siri mu. Jeko somye ko
Okay. Sha, nibaze ko ata televiziyo nimwe tutarakorana kiretse Jimbele magazine na Akezanet. Meni aza ko sinda basaba ikiganiro rora sinda basaba ibiganiro soma benda babeshe. Meni nayo basaba ndibaza ko azobi umva ndacyarindiye bandondere batandonde nzo ibasaba imbere.
Mu muziki murundi. Hariho inkuru iheruka kwamamara abantu benshi ntibayinezererewe ukuntu kiriku batandukanye na double na batandukanye na Bantubwoy. Bari kumwe na Double J. Nawo nk'umuririmbyi w'umurundi. Niyahe mpanuro woha kirikwa ahantu hari no munsi. Niyahe mpanuro yo kumufata mu mugongo.
Bon, icyo navuga, je byarambabaje cyane. Byarambabaje kubona bavuye muri Bantubwoy kubera ko surtout nka kirikwa azi ko yari mu buzima butameze neza kiri hari haruguru. Bantubwoy iramufasha vraiment iramugira undi muntu iramuduza aka step. Rero kuba baravuye byarambabaje. Mugabo, je kintu cyambabaje cyane ni cyane. Nuko bari ko bandondera jenje muri Bantubwoy. Usubira kiriko na Double J. Yeah. Ndiramba kugenda kondonda muri Bantubwoy subira kiriko na Double J. Kiriko na life iwe yahoramu acha shavura abwa ati none Bel Chris kwera yambarira mahera menshi yo batanze amahera muri Bantubwoy agatanga igiturire kugira abantu subize. Meme si na Double J numva noko. Aza kubabara. Umva ro jenge ndumwe ndi jenge ne plito ngiye gusubira abantu babiri. Urumva umuntu uririmbye umwe amaze gusubira abantu babiri uco mva ku murimbye abakaze gusubira abaririmbye bose niyo mpamvu je ndi first rapper niyemera ko atawundi mu rapper ngaha mu Burundi ahari je yo mfa ku nkanga kwe ntawe nta n'untera ubwoba kwe urumva je ngiye gusubira abantu babiri muri Bantubwoy umwana ibise no mu rapper je nzokubita hano microphone ishuha abaye memege kamazi
nawe ni gikwanu ye Big Fizzo nawe canke ni gikumu savye ko umvuri mu kujya muri Bantubwoy
nibaza Big Fizzo twese n'umuntu twoba yakoze byinshi mu muziki kuba yarabirukanye cyangwa kuba no contraire yaraheze niko bavuze bavuze ko contraire yaraheze kuba contraire yaraheze hama bakabona ko batoha renovera hama ajya kampa mako ndumva ati much respect irabonye tala isombi zindi nawe vuba iratangira gukora akazi muri Bantubwoy yeah
None Belcrise utubwira ko ufite amafaranga menshi tubwira ko wambaye amafaranga menshi ariko Belcrise na clip yawe turabona umuntu agiye kugukurikirana nta ma views duza none bishika gute umuntu w'umugwiza atunga yemera kandi ari mu rapper
iyo ni question nziza cyane kugira cyo urashobora gusanga umuntu w'umubosi yicaye hajya kubarabara ariko aragi kigoye ugasanga undi muntu afite ubuzima busanzwe ariko aragira iki ariko aranywa Amsteri Royal Henken ajya n'inyama bisigura iki umuntu wese afite plan ziwe je navuze ati je ngomukene kwa umurinzi kwanza wa mbere yambara mu Burundi hamwe n'umuntu ambonye ashatemba hamwe n'umudema ambonye bwati nukwenda kumutora umuryoni ariko unyemere ko nkunda kandi mama mama je mama mama imbisi bigana bigaje bitandukanye bose bavuga ati je nta maya nifitiye je nta bintu by'inkundo jewe cewe ahubwo je abantu je bamfi nako je nibanze je na mama wanje aravuga ati none je umwana namukuye he nico namubyaye kwe kwarenze umwana kwarenze gusumba abantu bose mama bavuga ngo bararenze ngo barakazi ngo nugwego je ndugwego gusumba rero bose abantu bose uzi so rero namanje kwipanga muri byo kwambara rero and then après yavyo nzo nja mu byo gukora ama video kandi so ni mwatanga ko na video ya mbere nizo biri munsi y'imilyoni 100 video ya yindi ashe izo cyangira ku mantu zo yose kuma channel yose yeah
Donc no musi Belcrise kuba tari ko arasohora indirimbo Belcrise kuba taduza ama views si question kuba ngo no mukene cyane ni kubera ikintu kwera ni wa tari ko arabishaka ngo yivumishe Belcrise urafite umukobwa mu musohokana apare ya Belnice
wapi
nta mukobwa ufite mukundanye
ndiye Belnice
ni wowe wenyene wumvanye ne kuri indiri kandi murindire muze muvyana n'abana bangahe
atatu
abahungu cyangwa abakobwa
aba ibyabimane zodo umwana n'umwana ariko nifuza nko buhungu bubiri n'agakobwa kamwe
Ubu mwohura na Belnice ni giki kindi ngo cumukorera ubonyene.
Belnice. No mugwa munda. Hacye ndamutwara mu kabare. Hacye ndamugura icyo ashaka.
Urumva kuri uno mwanya uhuye na Belnice wo mugwa munda ugacu mutwara mu kabare ugacu mugura icyo ashaka.
And then after yacu ntushobora kuyimenya bari banga ryacu. Aho twaca tujanye na apa.
Nicyo kintu uhuye na Belnice wo mukorera ubonyene.
Yeah.
Ayandi hano wo cumutwara nyine atari ngombwa twe tubimenye.
Yego ahashaka nyine nimba ashaka umutani wabo canka handi. Yeah.
Birashitse ubunye urahantu mu kabare uri kumwe na Big Fizzo satb na B Face iyo chanete yawe gugwa 4 million watugiye ititakara kuri uwo mwanya muri abo baririmbyi batatu nuwahe muririmbyi wofata mu mashati
bo abatatu nawe no fata mu mashati kiretse nkubitwaye B Face byo ngiyohera ko nubu nashaka kuyimugabira
B Face warusha kumugabira chanete yawe iyo wambaye
sipari we yitwaye byo ngiyohera mugabo bandi bazifisi zabo ni fresh
barafisi ziwabo nyene basanzwe bampara None Belcrise twitega ibindi bikorwa byawe ryari Zogoma muri ivyo nyene vya mabezi ivyo wawe atabikoga duha
Isi ni mu mabezi ndi nkora ukuri ndabwira news zanje z'ukuri soon murabona indirimbo zanje nyinshi rero mwitege swat mu mpera z'uku cyane zitangura ndakufitiye iyo ndirimbo nimwashaka ndaba freestyle ariko numuriro ndakurahi
yeah oyi duha none yo freestyle
nda kubyino uraza kwitabira ra urabishobora kwitabira ra
eh ndaza kubishobora
okay better Chris Fetty rapper wa mutipe wa mahe
la
dogo we matongo amgira ngo nchore
ra
nda Muhammad raka guri boke na gapi
ra
oje video we ninzo byose nda muri hi
ra
ndi muri bimvi wambari yambari da mesha mahe
ra
shopping USA niyo nja kuyigiri
ra
ndakuruta tatata umviriza akape
la
nawe swata tatata ni wofatata ho
ra
BERCHRIS
nakubari sana bpress so ugiki abakunzi ba Imperial TV mukubasezera
n'ubwo harimo ibihungu
usura bakunda na harimo abahungu
ibihungu
Belcrise
sana kandi baze ba suivi TV irafise byinshi kora mu muziki w'u Burundi ukuteza imbere
yeah
ba supporting TV ya Imperial TV dukunda cyane
watubwiye kuri umuririmbyi yambara amahera menshi umuririmbyi kweri akaze cyane mu Burundi Nkubu birashitse bidondara gusavye collab. Woyimu?
Andisha mahera mwana kabandi 3 million woyimu.
Akurisha mahera, amafaranga.
Ni namwatsi.
Wa musavye ngai diamond.
3 million.
Ah, na bidondo musaba 3 million.
Kugira diamond amusavye make ye kwera mugenzi. Bidondo nshobora kumutugiriza ko.
Okay.
Yeah.
Belcrise birashitse urahuye na Belnice ngaho mwibarabara. Nakahega freestyle wo cumukorera ubwo nyene kugira avuga ati vraiment naje ndabona ndafise ibintu.
Belnice my love bizuzuzuzuzu tugende muri chambre tuzaga kanzunzu yeyo
niko ga freestyle wo mutana
ngiye muri chambre aduzaga kanzu yeah
tugushimire rero ko waje kutwitaba ariko ntacho wakoze kutwigorera twibaze ko nikindi gihe uzotwigorera ego nzokuri hanakibazo.